Two distraught mothers from Lawley demand justice after their sons were killed in two separate incidents in the area. Hloni Phakathi was murdered in 2021 at the age of 24, while Njabulo Makhunga was killed last year at the age of 15. However, to this day, no one has been arrested in relation to the murders.
Umndeni wakwa Phakathi kanye nokwa Makhunga eLawley seyinxuse ukuba kwenzeke ubulungiswa emva kokubulawela izingane kwizigameko ezahlukene emphakathini. Umama u-Agnes Phakathi uthi ngeke kuthola ukuphumula kuze kuba uthola izimpendulo ngokubulawa kwengane yakhe. Waswala amaphoyisa ngokuhudula izinyawo kuleli cala lenzeka ngonyaka ka-2021.
2021 nge-25 zika-December. Wafonela makamfunele i-Uber uselensi and then akana-transport. Ngathi uhloni wazama ukufuna i-Uber wangayitholi, wamvusa wamfonela futhi. Wamtshena ukuthi i-transport uyitholile uzo ucela ukuthi azomhlangabeza. Wahamba ke waya i-stop sign ke makafika lapha ngazi noma wafika i-stop sign or kwenzakalani, the following day watholakala bulewe lapha yani passageini. Namanje ngifuna ukwazi, first of all, umntana nami bekungasi umuntu bekahamba ebusuku, bekangaphuzi, bekangabhemi, but end of the day watholakala lele stradini.
Kanti ke umama kaNjabulo Makhunga uthi uselalo benyoni emva kuba amaphoyisa adedela umsolo kunguyena owabulala indodana yakhe ngonyaka owedlule.
29 zaka-April last year, umntanami uNjabulo Makhunga wagwazwa, wabulawa asejimini ngaboma 5 to 6. Kwafika omunye umfana wangena vele, fika sekaphusha iminyango kagogoti, uyasho ukuthi ayisista umsele, ngicela ufune imoto. UNjabulo ugwaziwe and uyafa. Bekhona u-coach wakhe ngemoto. Samthatha ke samisa e-Lineage South e-clinic. Ya, yila wafika washonelwa khona. After a month ngabuyela e-police station ngifuna ukwazi ukuthi i-case ihamba kanjani. Uboshwa ngale Friday, waphuma Monday. Uphume kanjani hlonolo? Uyile khona e-court. Uhlonolo uyile e-court bathi lack of evidence. Kanjani athola ummese wakhe utholakale kuye? So i-lack of evidence kanjani? So angazi ke ukuthi umthetho usebenza kanjalo, angazi.
Amaphoyisa ase-Inadeli sixhumana nawo ngalolu daba athe azobuyela kithi, athembisa ukuxhumana nemindeni ethintakayo ngokuqhubekayo ngalolu daba. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingujabulansele, ngiseLawley.